town hapa Tanzania to the border. Yeah. Fanyia watu rasa. This is how we do it. Tatu mbili, alegi weka tatu mbili.
Nana kwa kai kuke.